urazi yuko iyo ndirimbo igitangura nariko ndumva umengo ni ndirimbo iraho ya mbe umengo ahubwo umengo ni yonye igivuga oya si wiwe ndirimbo ivuga ya numyengo mubwire
ngo gukunda
itangura uko nyene tangura umviriza
yatangura
sure ego ego ngombe don 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 don
Again, yeah, King James?
King James, yeah.
Okay. Mugani ibyo we.
Eh, umengo ni ko nyene.
Ani hata, no, ko ni nyuma yuko ndavuga Meddy tusimbuka cyo kwanda by the way, dinye delicia. Nyuma yaho umuririmbyi Meddy aburiye umubyeyi wiwe, yashinze intara avuga ati jewe kuva ndirimba imiziki yo mwisi. Umubyeyi wanje mama
ntigeza
byishime. Ntigeze agira amahoro yaguma ambwira ati mwana anje uko namutelefone cyo twavugana yaheza ambwira ati mwana anje je muri je ijuri irambwiye yuko atajya uhamagariwe kuririmbira abiyise kurimba ibyiyise by'inkono niki ahubwo jewe Imana imbwiye yuko uhamagariwe kuririmbira Imana ati je yaguhaye iyo mpano yaguhaye yagabwiye sho kugira iki kuririmbira Imana ndagusavye ibintu bihebe uze kuririmbira Imana mwana anje ariko mediva nivyo yabonamwe mu muziki byarangiye atavyagize iki
atabikora
atavyo yemeye gukora ubwo ati je nta kundi mama Ibyo mishikaye ngaye byo byatumye bingira Meddy n'izo batuye ngimbo mustare hatune kuri nyumwe na agararitse nyene ukuntu mugango amaze kwisaba Imana Meddy yariceye aronga ijwi mugira ritse nubwo agaheje mama wawe ati bugiye wakoze amakosa adasanzwe ati mama wanje yitabye Imana ikisaba yasabye imyaka iwe yose
ntakimukoreye
ati je naragombye kubikora ariko vyaranse nanapimye biranka Thank you so much. No, kuna pimye biranka yageza kugasha kuririmba gospel gusa muravyibuka kirimba za ndimbo zo za kera za gospel azacanga ati nkabihira mugayo nka mvuga ati nubwo biruko ndimbo z'umwisi zirakere bora ziririmba biranka ndabikora ariko nkabikoraje mu timu utameze neze vaino ku muvyeyi wanje mama
atabikunda
Wareki uchafashe cyashye gutushana benshi akara bifuga yanarize no kuri amusa vuga ati je no kuri simbabaje ko mama yitavye imana ko kwitavye imana twese ko kwitavye imana twese Ataki kikisambe kimbabaje nuko yitavye imana umuvyeyi wanje mama
nkunda cyane
ntamukore ikintu yansavye ati kubgive byo rero ngiye kugira iki ngiye gukora icyo yansavye indimbo zise ndazihevye
Era tuzomukumbura hewe
Meddy
kuri tutazomukumbura ego
uko biri kose
cyabuze ariko kahise ngo neza
Kodini ba
musanzwe neza gusa nyene nuko nyene nta trotar yigeri baho imbere y'Imana ariko ku maso y'abantu ngo ni trotar yategerezwa kubikora mama wiwe akibibona akabyishimira akishima nico gituma haje bavyeyi rimwe na rimwe ari ibintu byinshi batubwira twamengo wapi tu mugabo hari higi usanga bikenewe rero hari ikintu bagushiramwe bivanye nabo nuko par exemple shaka kufisa impano nzi bakubwira ati je nshaka kuba umuganga shaka kuba iki we ni vya babona bivanye nuko peut-être amashure yawe yamuvunye canke iki canke kazoza keza akwipfuriza ariko hariho nibindi vraiment mu vyeyi akubarira mu nyuma to uta ukadubona neza yuko
byakubwira
byari
birabaje cyane Amata kuvuga uko onye abanyagwanda bose muri rusange baratee vyatsa ati byo bintu bibaho ati uje yigiriye reka kuvumviriza umuntu yakubwiye ati bihebe ukabihe umuziki wazo bubishe kuko wabona bati the ben na medali hajyanye ijya challenge uba hana hana
ikintu
biraryoha biraryoshye industry yabo ati kabiheba zadusigaya nyende Bruce Melody na the ben bajyana nibangana kugira bashe kuba comparing ati nibishoka bukebuke ati wapi ati turagusavye bamusenga singamba mwemwe bava no mu Rwanda bazumusanga muri America agati je nabaye ufata decision narahejeje ngiye kuririmbira gusa imana nta ndirimbo z'imizo sa kuririmba izo ririmbye zakwizo kuma kuri yesuwe mugabo kuririmba ndabihebye
zo kuma zibaryohera ariko ubu Meddy moshasha
ni
nyamu moshasha no byose bishasha wow
no kuri yagize ku medire ya sori ndirimbo imaze cyo kwivuga ko n'ubuza gwe cyatubwaga imbuzi zabwiwe imeda sindi ndirimbo kuba kwa YouTube gwiwe indirimbo shasha indirimbo ari kumwe na Adrien Misigaro sijya bari mbese sijya kavuga afatanye ndirimbo yishye no mugabo
kandi sanzwe ari imba gospel
eh uyo sanzwe ari imba gospel mu gihe cy'amika ni sanzwe aba video yakozwe na Cedric Cedro asa mu gihe cy'amika ni nyagwanda nawe nyene afite amamuka yo mu Burundi nawe ariko by the way abona iko iyo ndirimbo Bugi ari abantu bafisa mahitsi na mahitsi. Urambonera. Indirimbo z'amasaha 18 kusoko kwa YouTube.
Ifisa ama
views ibihumbi 3 na ibihumbi 3 nitwa. Ra commentere musi bi.
3000 209
mu kirundi
ibihumbi bitatu kuravuka ibihumbi bitatu n'amajana 209
ibaze ibeto mu
masaha 18 gusa
bavuga ati nuhanga kuraje nuhanga kwavu
azikanyaruka vraiment
buryo munagusunze bagusumba ababire kabisi social media bamaze kwitara bamaze kwitaho cyari sitonyarwanda sinaba ngene je usha kumwe mu masaha 18 azageze kuma views nkaye commentere git kayi si boost
oya nta boost
kuko ni boost boost ya commentere zo ari wabona kuma ta boost nima bubone
afite ikibazo cy'ama like
alike zini hembeka
ha like ni miriko
oya ziri kusa zinyeke eh
nta like nimwe iriko nsobanurira
ngira ngo ni kubera YouTube ngira ngo tukihugurura
na like na dislike na share
ntashya oya share
subscribers and views and comment only
mugama commentary yo tubona neza ko atabusi izi commentary zirarenze
erega kandi sima kango barayikinga haje zora abo bantu benshi barayikinga abo bantu nta ndirimbo babarata
afako eh ndeko mafoto zora
aragenda karaba kagira guca
tayibandaniriza
kandi abo bantu nimba muri ko muranyumva attention na 5
anyway no kurera
kuri abakantu mugashime mwakaravye
no kurera maze kugenda ko rero twashijwe kwakubuza bwa bw'uyu mugabo kwa benshi bamuzi mu Rwanda ko so mu Rwanda no mu Burundi bade batye n'abafite batandukanye umwe no mu Burundi ndo mu Rwanda
umunyarwanda ni ndo mu Burundi ninde
umunyarwanda ni mama wiwe sewe no mu Burundi
uvuga Meddy no mu Burundi ibice ijana kwijana
kuri kwa ari kuse wiwe
bwana kubije ingorane yawe urampinga
wasina cyaseka se gupinze rega
wewe wampinze
Wanda kubwiye ni ni muri cyakujya kwa se wapfuka mu Burundi
nuko naje nakubwiye umunya hariya kubera kose merci tuduge ku ijambo
ha rero kuri Meddy amatawe yitwa Ngabo Meddy Jobert yavutse itariki indwi z'ukwezi kw'icumi z'ukwezi kw'umunani igihumbi kimwe n'amajana 989 itariki indwi z'ukwezi kw'umunani igihumbi kimwe n'amajana 989 apfukira mu gisagara cha Bujumbura haya mungagara muri Katesis uranyumvira uranyumvira avukiye abantu bose ngo biki ni biki mu Rwanda akaba aririmba style zibiri R&B akaba aririmba na Afro Pop akaba akunda kuvuza guitar umwanya wose umusangana guitar eh
uba ko mbese
kigeze ki
kirana mubereye
cyane gose numwana w'umugabo yitwa Sindayihebura Alphonse
sewe ni kwiye kirundi vraiment umva itabiyo atanu rudome ruhengame
Sindayihebura Alphonse hamase wiye kabayi mama wiwe uzi watsiko wazi guhuza ibintu ugasanga birasa mama wiwe umva sewe yitwa Sindayihebura Alphonse mama waka yitwa Alphonsine Cyabukombe tya
sawa
Cyabukombe
Alphonsine sawa.
Nubwo yuko se wiwe no mu Burundi hama Alphonsine Cyabukombe numu nyarwanda. Akaba yitabye Imana 2022 ari naho uyu mugabo nyene ndavuga kasitse mu ndirimbo ndavuga kasitse mu gato y'indirimbo. Eh Ngabo Meddy. Akaba ari naho iyo misi nyene yitabye Imana mama wiwe 2022 ari uwo munsi Meddy Ngabo Meddy Jobert yafata itegeko cyangwa gufata decision yuko atazoza kuri indirimbo za profane kuri ba gospel na mpaka
so gukumburara
kandi kuva icyo gihe ntibwaso gusohora indirimbo aje nino ndirimbo shashe kumwe na Adrien Misiga indirimbo yise niyo ndirimbo kuva icyo gihe bona tinye ndetse ko dukurikirana nese gusohora indirimbo y'imacha gumukonyene akaba ari umwe mu ndirimbyi bagize mariage n'umwigeme w'umu wa muri Amerika afite ubwenge bw'ububiri bwa Amerika na Ethiopia kagize mariage
bibiri mu
Ethiopia mugafite ubwenge bw'ububiri
oya sha no mu Ethiopia ni
byo bindi n'abafite ubwenge bw'igihugu
no mu Burundi no mu Ethiopia murakoze
umugore
wiwe bagize mariage
ha akagize mariage 2021 babwiye muri gihugu cha Amerika i Texas akaba afise umwana umwe yamurose 2022 nuvuga 2022 arose umwana yongera abura mama wiwe
Uzuki vya nevi dama vikuri kila na kensh.
Hey, ya kuri kila nikivata. Abana yuko yo basatu wa bibe rabo Texas. Ya umugore wiwe. Numu gyango wiwe wiwe Texas. Medekaya kwa sababu mshimwe bugishu kia utandukanye. Chotu tatubu rangi zone kwe ya rosu mshimwe. Gomu MTV ya Afrika. Yabaye muri mfiti umwaka. Best man of the year muri East Africa by the way. Muri 2021. Ariko bagashimira kambere rose gakomeye gusumba ubundi bushimwe boss. Ndavuga 2021 muri MTV, ya MTV ni televizio y'abantu bo muri South Africa so zategura ibyo bushimwe byo bwa awards. Abana yuko rose agashimwe akumuntu wo mwaka. No kuri Ngabo Jobert Meda niyo mateka yose kwabwira ndavuga umurinzi akunda kwitsa cyane igihugu cy'uRwanda ariko yavuga mu gihugu cy'uBurundi avukiye muri quartier system Gagara ni naho yize primaire agereza seconde usha mu yindwi kuri ecole independante buko bavuga ngo yiga mu yindwi wavukiye ngo usha mu yindwi wo kwihagana igihugu gute
oya ni yaci hakanye afite impamvu
weyi wavuka mu Nyarwanda
sa turashimye.
No, kolero dinge deli sora kumwe kutujanye turangiri zenga kuri Ngabo Meda. Abane kuto abgibuza abgioni di vero shishige isohote akumena niyo akumena Adrien Misigaro ngemwe kwikira. Samizi Black FM.